Uthokozani molweni sanibona nidumelanga, ngiyathemba nisaphila namhlanje. Kamalamdi ngiphatheka, welcome to my channel. If ever ungena kule channel okokuqala, ucofe kwilogo ye-channel uzazibona ezinye ii-videos. Sinee-videos ezininzi kakhulu apha, kudala sixoxa ngezinto zethongo neziwasho. I'm sure uzayithola into oyikhangelayo. So namhlanje into endiniphathele yona, ndiniphathele isiwasho senhlanhla. So khumbulani into eyi-one, bantwana bethongo, into endifuna ukunikhumbuza yona namhlanje, ndicela nizikhumbule uba nisesemhlabeni, niphila phakathi kwabantu. So that means unganaso isichitho, ingesizwe esidlozi, please. Usengafakwa izichitho ngabantu, usenentlahla yakho ingavaleka. So khumbula ukuzihlambulula, khumbula usebenzisa into zokhupha isichitho, usebenzise izinto zenhlahla khona uzokwazi ukuthola umsebenzi, kulunge ibhizinesi oyenzayo, uzokwazi ulungisa izinto zethongo. Because izinto zethongo siyavumelana sonke ukuthi zifuna imali, kumele uthenge into zochela, utywala, ukutya njalo. So ukuze ukwazi ukubhatala zonke ezo zinto, kumele ube uyasebenza okanye nebhizinesi okanye kukhona into oyenzayo ekungenisela imali. So kubalulekile usihlambulula njalo, uzikhumbule ukuthi usephakathi kwabantu. Not yonke into erongo ebomini bakho idalwa lidlozi, please, ndiyanicela. Ndiyayazi amadlozi ngawenu, ndiyayazi amadlozi awafani, kodwa ndiyanicela. Sanothatha yonke into engalungi uthi xa ungasebenzi, uthi idlozi livale umsebenzi. Not unless ufumene i-confirmation yaloo nto, but masingatyholi yonke into edlozini. Ezinye izinto zizinto esinokwazi ukuzilungisa. Uzothi uthakathwa ngoomakhelwane, uthi uthakathwa yifemeli yakho, uthi wena lidlozi, So izitha nazo siyakwazi ukuba nazo, siyakwazi ukuba ne-enemies, please. So ungayekeleli ii-enemies zakho zisucside ekuvaleni ubomi bakho kuba ucinga uba lidlozi. So masingene, nasi ke isiwasho. Isiwasho sakhona silula kakhulu, udinga i-cinnamon, i-powder yakhona. Uba ufumana i-cinnamon sticks, it's fine as long as i-cinnamon, but i-powder ndiyayithanda ngoba isebenziseka kalula. Udinga i-holy ash, udinga itjela belungu or i-bath salt e-pink, noba yeyiphi ozoyithola phana. Ungazistresi ubuye usithe okuthile ndikuthole, as long kuyi bath salt e-pink, and then i-teaspoon ye-honey and okanye i-brown sugar phana. Usebenzisa i-honey or i-brown sugar, then ubesele uyahlamba and uyafutha. Ndiyacela, xa sithi uyahlamba ithetha ukuthi uthathe ezaa zinto uzidibanise emanzini wakho wohlamba, ubese uyahlamba. Uhlamba ngesepu na? No, uzobe sewuhlambe ngesepu. Ukuhlamba kwakho kunomali kuqala uzohlamba ngakho. Oku kukuzipura, kukuzirinsa, oku akufakwa sepu lana. And then uyayeka ke uzomele futhi, ungazosuli ngethawe, because otherwise kuzosuleka le nto uhlambe ngayo. And then ube kustima, uzoyifaka emanzini wakho stima. Ezi measurements nje ngumzekelo ukuthi kuzodiphenda wena usebenzisa amanzi angakanani. Sewuzothela ngobona wena, uzothekelela wena. Xa ubona ukuthi ku-right, then ku-right. Otherwise, ispoon nje, icephe nje le-cinnamon, icephe le-holy ash, nentuza, netyela belungu nje inkale ngesandla sakho, ne-teaspoon ye-honey or icephe le-brown sugar, kuyalunga nje. Akho nithi yobuzobuza uzothi. Senizolinda kuni ke i-feedback masele nisebenzisile. Kufanele vele isiwasho senhlanhla kufanele imisebenzi ifumaneke nemali nje sifumaneke ebantwini, kube khona okulungayo kukhanye. Kodwa if awukaze ube ngumntu oziklinayo, kubalulekile ukuthi usebenzise into yokhupha isichitho kuqala, uke uziklina ncinci, then ube sewusebenzisa into yenhlahla ke.